ezonte ufuna ya kade neja nolambula kuku farm za bantu abaina ke bakoze wanonte ozo ziraba evamu amata yiye banudde netero okuzaala wansi wano kasoli ujja wali noliisa fetwesibye eyo mu bibuga tunagenda okuzuukuka byebyo wafunda naye alondirawo.